biggest mistake. But you're keeping me golden, 'cause you're the one that I can't replace. Looks like I'm falling, and I don't know why. I can't describe the way you've got me hooked, baby. 'Cause you're my drug that they can't prescribe. It's like I'm needing you daily.
I'm addicted to ya, I see straight through ya. Flames craving your skin, but you're a sin. I'm addicted to ya, I see straight through ya. Flames craving your skin, but you're a sin.
Da 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 da